nyeze mwa mobiye ebube kundibo
Onye nnukwu ego yim, ezi mmali sojo be
EI Motors Pty Limited na South Africa. Onye meche chudurama, the bishop una pele. Ezi mwane sketes, yon bishop odogu. Ezi mwurama nigati onye meche.
Onye meche na pele.
Onye meche.
Onye meche na pele.
Onye meche na pele.
Onye meche na pele.
Mandiko abili
o. Onye meche na pele.
Onye meche na gene
mi. Onye meche na pele. Deep for her name, you